mavae atu atu maunga wa solo I lea tu pulanga, ma lea tu pulanga. E a ia fo I maa I longa sala e I maufitia I le mamalu o lea tua silsili ese. Ao sa moa lea tu nupele, e ta ofi mau I lana tapu inga. E faava noa na taimi e ulu faleai ma lotu lotu atu I le malu malu. A wau wa talitonu I lea tua. O le na ia li liwina le ata o le oti, e fai matae ao le oli oli. Tu mau pea Samoa I lona talitonu I lea tua e soi fua pea. Samoa e, o talai pui pui o le malu malu o lea tua, e te faa longo ai ma le manino I lona feta lai mai, e ala I le nei tapu ina.
Talofa. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. With due respect, before we read the Holy Bible, we would like to introduce ourselves. My name is Reverend Rex Gatoloai.
And I'm Rosalind Gatoloai, pastor's wife. Our ecclesia is called Ala Ileola, Way to Life.
Father, Son, and Holy Spirit. fail.